Ndabahe ikaze mwese bakoranyiza kino gitondo izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa gatatu nashaka kandi gusura kubibutsa akamaro ko kutegura umunsi masengesho kandi gakunda kutera intege abantu bose banyumviriza ndabereka ko ari vyiza gusenga mu gitondo nivyo no mwijoro no gusenga amasaha yose ushobora gusenga ariko ari ibanga ryo gusenga mu gitondo ari ibanga ryo gutangura umunsi hamwe n'Ima ku munsi wa gatatu heze neka nabereka ngene isengesho yo mu gitondo riduga rikaza mukimere y'Imana no munsi nawe nashaka kubereka muri Yesaya 33:2 Isaiah 33:2 aho bavuga ngo uhoraho ngo canke uwiteka ngo dutabare ngo ni wowe twizeye ngo uwe mufasha wacu buri gitondo apana gitondo rimwe na rimwe ariko ngo buri gitondo soit notre aide chaque matin udufashe buri gitondo ngo ni wowe gutabarwa kwacu ngo mu gihe cy'amagogwa canke cy'ibibazo Bega hari umuntu ayo kwaranyuviriza ari mu ingorane akeneye kubona ikiganza cyandiho akabwira Imana ngo uwe ngo umufasha wacu soit notre aide aba ari wowe udutabara cyangwa mutabazi wacu buri gitondo muri umurongo wose nakunze cyane cyane hava ngo chaque matin buri gitondo kugira Imana gutabare buri gitondo bisaba ko utangura ibitondo byose uri kumwe n'Imana uvyuke mu gitondo uganira n'Imana ubwira Imana ugira icyo ubwira Imana ndakunda kubabwira yuko ikintu cy'ambere Satani abiteze mu gitondo nuko uvyuka kuzukira mu bindi byose bishoboka kiretse gusenga arashaka ko uyumvira ibibazo by'uyu munsi bigambi yose ariko nimba ikintu cyambe kinezereza Satani niyo umwana w'Imana vyutse mu gitondo agakora ibindi bintu byose agasohoka akagenda ku ishuri agana ku kazi adasenze atajambo na rimwe abwiye Imana ivyo rero biramunezera gose Satani kuko igihe uryamye usinziriye mu ijoro nzoka ndabisubiramo kenshi gashoboka kugira n'abashasha bagume bavyumva igihe uryamye usinziriye mu ijoro hari bikogwa Satani ani abari kwarakora hari bikogwa aba yateguye wewe utazi ivyo rero nokubimenya ko Satani hari byinshi aba yateguye wewe usinziriye rero iyo uvyutse mu gitondo gasenga nugo utabuze ivyo Satani yateguye birasambuka mu masengesho kandi arabizi yitanga uyu munsi ni masengesho urabwira Imana uti Imana ndagushima ndakweretse uyu munsi yo gutangura ndagusema hoko yawe ugataka kutuzishimwe uvuga ubwiza bw'Imana wibuka ivyo Imana gukoreye icyo taruzi nuko ari ibintu bisambuka muraje amasengesho nje gitumije mu gimana tubwiye ngo niwe mufasha wacu buri gitondo mushaka kutazi n'icyo uvuga ariko navuze yuko isengesho rifite ubushobozi ni isengesho tarimo kwidodomba mbega uri kurasenga uri doga amasengesho usenga widoga ukarira Imana utatira Imana cyangwa uraciye bugufi ukabwira Imana ubunini bwayo n'ubwiza bwayo rero nimba ubwira Imana ubwiza bwayo n'ubunini bwayo imisi yose igihe cyose ubikoze ndashaka kuvyumve neza ko igihe cyose ubikoze hari insinzi mu isi itagaragara le monde spirituel uronka kandi yo insinzi rero abantu kenshi baza ngo bayironka umunsi urangiye oya zoko ndabisubiramo ndabibutsa ko insinzi uyironka mu gitondo mu bintu Imana yampaye muri kanguka ngitangura kwitegura kino kiganiro kugira ntangure ikigero cha kanguka muvye Imana yantumye kuvgira ubwoko bwayo no kubukangurira kuvyuka gusenga mu gitondo imisi yose kuko benshi ni basenga hari abakristo benshi badasenga bavyuka bagenda bakiyumvira ko ntacho bafite bibilia bazosenga ko wa Mungu dimanche oya gusenga nubuzima bantu bakora muranyumviriza gusenga nubuzima udasenga nta buzima ufise cyo gituma Yesu yavuze ati musenge gira n'umujwe moshe mabi amasengesho ni yaguha inkomezi amasengesho ni nko guhema guhumeka amasengesho ni yaguha ubuzima nta mukozi w'Imana ashobora kuba akorakorera Imana akitega kugenderwa n'Imana mu buryo budasanzwe adasenga nibishoboka ntibishoboka nuvuye yuko nuko abantu baba gusengera ukeye gusenga nuko ufise aba intercesseur bagusengera imisi yose ukwiye kuri umuntu senga abasenzi muko murasengera abakozi b'Imana muwasengera kugira abashogira uzonga amasengesho kuko umukozi w'Imana adasenga nta nkomeza gira yudasenze ugura umujyango Satani Satani ninjye muzima bwawe ariko iyo ukora senga hari ubushobozi budasanzwe buva mu ijuru bugaragara buzima bwawe iyo ukora senga rero buri gitondo wamuhamagara Imana ko niwe uzutabara niwe mutabazi wacu mu gihe cy'ibibazo cyangwa igihe cy'amagogo Ubu tugeze mu manya w'inyigisho turakomeza kwiga igitabo cya Samueli tucaye mu cyitse cya mbere cya Samueli en Samuel chapitre 8 igice cy'umunani. Ejo rero nabereka ko ikintu dukwiye kwiga ngaha nuko dukwiye kwemera ko Imana itubera umwami. Nusure kurondera kumera nk'abandi. Bana b'Abanyisirayeli bavuga ngo bashaka umwami kwera imvuzi ibiri. Icya mbere nuko abahungu ba Samueli bitwara nabi, ntibubaha Imana, ntibatinye Imana. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ngo dushaka kumera nk'abandi. Iyo ni kosa rikomeye. Abandi kuraraba n'abandi. Abandi bafise imana itariyo ibasirirwa mana rero nuno musi muri kamere yacu abana b'abantu wamusanga ushaka kumera nk'abandi ugasanga ukusaba imana ibintu utanakeneye ariko kwera abandi babifise. Nashaka dutahure yuko iyo uri kurondera kumera nk'abandi ikibigusunikira sikindi ni mpwemu cyangwa umwuka w'ubwibone. Ntiwemera ko wunda gusumba umenga wundi aronse ikintu nawe ukwiye kukironka. Nushaka kuronka agasuzuguru, nushaka kuja munsi y'abandi, ushaka kumera nk'abandi, ushaka kuba ku nivo y'abandi. Iyo ni muhemu ukora mu bana b'abantu. Igihe cyose dushaka kuronka inzu nk'iwundi, imodoka nk'iwundi, kazi nk'akuwundi, abana nk'abawundi, azuba ari muhemu yo kwifuza hamwe n'imuhemu y'ubwibone iri kurakora muri wewe. Rero ikibazo rero cy'Abanyisirayeli bashaka kuronka umwami nk'abandi ariko icyo batatahura nuko Imana yababwira ko yababona nk'ihanga ryera, un peuple saint. Iyo bavuze ngo ihanga ryera ni ukuvuga yuko ritandukanye n'abandi. Cyo gituma mu makete ya Pawulo uzobona Pawulo akoranikira amashengero menshi yababwira ngo abera bo muri Tesalonika, abera bo muri Korinto, nukuvuga yuko bivuze ngo abera nuvuga yuko bari saint. Yuvuga ngo ntari saint cyangwa arera subwa ko atakintu kibi afise ariko nuvuga yuko ashizwe ku ruhande. Rero icyo batatara abanyisirayeli nuko adakwiye kumera nk'abandi, baratandukanye n'abandi. Abandi barongorwa n'abami b'inyama n'amaraso ariko Imana avuga ati mwebwe nimukwiye kurongorwa n'umwami w'inyama n'amaraso, mukwiye kuyoborwa na jewe Uhoraho, jewe Imana yanyu. Ariko ntibavyumva bashaka kumera nk'abandi. Usomye murongo wa 6 Samueli ngo acara babara beramubabaza kumva ngene bavuga ngo duhe umwami ngo tuganze. Hama Samuel cyakoze yarababaye aca senga Imana. Agenda gusaba na wewe ikintu cyose kizokubabaza kitakunezera haba mu buzima bwawe, haba mu gikorwa urimo, ivyo urimo byose hakwidodomba usenga Imana. Samuel ni yidodombye ariko yasenze Imana. Turehe kwidodomba ngo dusenga Imana. Bitatunezera byose ushobora kutanezera n'urugo rwawe mariage ibintu byose urimo sa ntimunejereje hakwidoga kende usenga Imana. Kuko Imana ni ifise urufunguruzo, ni ifise solution ikintu cyose, ni isinyishu igisubizo. Murongo w'indwi Uhoraho aca arishura Samuel ambwira ati umviriza ijwi ryabo ry'Abanyisirayeli mu byo bazokubwira byose kuko ngo si wowe banse ahubwo banse jewe kugira ngo sindabaganze. Bisigura yuko Imana yababajwe n'inyifato y'Abanyisirayeli nkuko uno munsi wewe ni wanka uyobozi bw'Imana, ni wanka ubugombe bw'Imana. Imana ibona ko ariyo wanse. Ivyo rero benshi ntabyo bari bazi. Ushobora kuba wanse ivy'Imana ishaka kuko ugambira utashaka no kuvyumva cyangwa ukavyumva ukabimenya ariko ukavyanka ugashaka ivyo wawe. Igihe cyose ushatse ivyo wawe bitandukanye n'ivy'Imana ishatse, Imana ibona yuko ariyo wanse. Wabibaza ngo wanse ubugombe bw'Imana cyangwa ubushake bw'Imana, ariko Imana ntibona ko wanse ubushake bwayo, ibona ko wanse yo. Siko muvyumva hari ikintu Imana ishaka gukora wewe n'ugishaka kuko ushaka ikindi. N'igihe ukurasenga gusa ugasenga utiyumvira ivy'Imana ishaka, ushaka ivyawe gusa utiyumvira uti none ahanye Imana ishaka iki. Iyo utavuze amajambo muri wewe Imana ibona yuko wayanse, uri occupé, uri busy uko yumvira ivyawe gusa yoyo wayanse. Sinzi ko vyumvikana. Njye gituma Yesu yatwihishije muri Matayo 6:10, Matthew 6:10 abwira ngo nimwasenga muvuge ngo ubugombe bwawe bube hano ku isi nkuko buri mwijuru. Tuvuga yuko igihe cyose dusenga dukene kwiyumvira ko mwijuru vyarangiye. Cyaramaze kurangira. Rero iyo uri kurasenga umenye ko ikibazo cawe cyamaze kuronka igisubizo cyangwa inyishu mwijuru. Mwijuru vyarangiye. Iyo dusenga rero tuzi ko mwijuru vyarangiye, turi conforma cyangwa twisunga ivyo ndiho ashaka. Yumvira ibyo wewe ushaka kuko iyo utiyumviriye iyo ndiho ashaka ndiho yumva yuko wamaze gusunika ibyiwe wabishize ku ruhande kuko utashaka no kuvyumva. Mbega yuko urasenga uriyumvira ubugombe bw'Imana, uriyumvira ibyo ndiho ashaka, nivyo urazi ibyo ushaka wewe, ndazi neza kuzi ibyo ushaka. Ariko uwa wibaza yuko ndiho ashobora kuba ashaka ibinyuranye n'ibyo wawe udashobora kubibaza, ibyo rero Imana ibona yuko wamaze kwanka ivyayo. Aha rero niyo nyishu Imana yahaye Samueli yambwiye ati si wewe banse ni jewe banse. Windwi rero vyerekana ko Imana ibabaye. Ariko murongo w'umunani, ejo nzobereka ngene Imana yacimwereka inkurikizi mbi zo kwanka umugambi w'Imana. Imana irakwereka inkurikizi mbi zavyo. Iminsi yose niko Imana ikora. Ivyo tuzobivuga ejo. Ndiwe abahezagire, mugire umunsi mwiza.